Le bosse sambela nzambena yo biso peto zo sambela kolo yo ke la bana poto mawa popo zo beleki eleki eleki ye 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 eleki mingi.
Oh bosse TV live officiel la RTC yoka disika toke ma ande bore 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 esa mambongo na yo.
Eleki, eleki, ye, 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 eleki mingi.